everyone, welcome back to Sunny Live Show. And thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with Mzansi Soap Stories, and namhlanje sikhuluma nge TV scandal, guys. Ibuhlungu ke lento esiyibuka laphana kwi scandal, uvuvu paying for izono angazenzanga. Kodwa ngoba lesi scandal, guys, you can be assured ukuthi ke whatever happened to Unhlamulo kuzovela before nje kuze kuphele uAugust. Simon yena guys useqala ukuba namatata manje as the new captain ebukeka njengomuntu ongawuthathi ke guys uDudu. So today guys uSimon will ask her mother not to mention anything about Unhlamulo nanokuthi bebefonelana nanokuthi wafika wahlangana noma wakhe wabona ingane. She even ask her mom ukuthi ke akadelete all the conversation akade nawo noNhlamulo. Fast forward guys, mawubheka ama teasers angu August kuyavela ukuthi ke uVuvu will be a free woman. Ngingazi ke noma ke ukuba free kwakhe kusho ukuthini ke ngoSimon guys. Bathi ke abakaNhlamulo noma ke umama kaNhlamulo uzokuthola kunzima kwamukela iqiniso ngoVuvu ukuthi ngampela akambulalanga uNhlamulo noma ke sekunobufakazi obuphambi kwakhe. Kahle nje uma kaNhlamulo kusho ukuthi akazamthande nje uVuvu kwasekuqala guys. So uyena umuntu ongakholwa ngempela ukuthi ke uVuvu akayenzanga yonke leyo nto. Abanye guys ba convinced ukuthi ke akekho obulela uNhlamulo phakathi kaVuvu noSimon. Bathi ke uNhlamulo bekagula and the doctors told him ukuthi unasifo sini nanokuthi ke akasenazo mhlawumbe izinsuku eziningi iphila. Hence wavele wasuka nje sigubhukane washa amashushu ngendaba ye honeymoon nanokuthi ufuna ukubona ingane kaSimon. Wamqinisekisa futhi ukuthi ngeke aphinde amhluphe. So guys, the theory ke ithi ke wawa lapho uNhlamulo washayeka ngekhanda phansi mayifika uSimon wamthola engasekho vele. So abanye abantu babelieve ukuthi ke akekho ke umuntu ozoboshwa between uVuvu noSimon because uNhlamulo wazifela ngenxa yesifo kade naso. Futhi akukho la kusho khona mhlawumbe ukuthi washawa ngento uthiwa nje washayeka ekhanda. So asazi ngempela ukuthi ke kwenzekani. I think guys all the info will be revealed by a postmortem and uVuvu will be a free woman ukuthi akwazi ukuqhubeka nempilo yakhe. Angazi guys ukuthi uthina kumbono wena uthini uthi uVuvu noma uthi uSimon noma uthi sifo esibuleleke uNhlamulo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone.